Koko uyehova elenga kuthi ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi banga beba basiginya sihleli ekuvutheni komsindo wabo kuthi ange esintwilisele amanzi wadlula phezu komphefumulo wethu umsinga ange endlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo ungobokubongwa uYehova ongasinikelanga emazinyweni abo ukuba siqwengwe umphefumulo wethu usindile njengentaka emgibeni wababangisi
umgibe uqhawukile sasinda kethi uncedo lwethu lisegameni likaYehova umenzi wezulu nehlabathi mandi thabathe lithuba dini bulise tohwana emveni kwemini nje egameni lomfili nomvukelwa uYesu Kristu inkosi yethu amen ndicela uqala ndenze disclaimer kuligugu kuba phakathi kwenu
hayi budi man zikhumbula nathi budi
elinene lelokubana uthi kwakwenyukela ndizibhaqe ndisearcha ku-social media ndikhangela kweli cala ngoba elinene lokubana there is no place like home ikhaya kezibula alenziwa ibuilding lenziwa ngabantu ungumnqweno wami ke sihlobo zami kuKristu obana singasebenzisa lo mzuzu for ukunqula hayi umzuzu we content creation ngoba amaxesha amaninzi uba sikhokhelisa content creation senza uphoswa nangomzuzu wokuthetha kwaThixo singena ke kwinkonzo ekuthiwa okanye ikomiti ethe xayi icenga uThixo wathi uThixo mabathi okanye mabayithiye imagama athi before the altar i-altar zihlobo zam is where the heavens meet the earth it is a mysterious place because some of us that are present here today are products of the altar. Some of us that are here today are sustained by izinto ezacelwa ealtareni. I-altar ke ayondawo yodlala kodwa indawo yokuqhenqa amatye. Indawo yokuqhawula imikhonxelelwana. Indawo yokuqhawula izinto umuntu anothi mhlawumbe zi-generational curses. I-altar. Now, sizawungena ke kule nkonzo zihlobo zam on a voluntarily basis. Akho umuntu ozawunyanzelwa to partake kule nkonzo. It is totally up to you if you are okay with where you currently are. But if you have had enough, I would like to invite you to join us in the nkonzo. Bahlabeli bam, ngicela torhwana, sizawuphuma nje ngikhona ukukhumbuza banenza njani. Ngicela torhwana sivuleni esisikhewu silapha phambili. so that we journey together. I'm inviting people from all other circuits to please come and join us here. If you are asking me, Sabi, the selected here, please come here.
The pin and the is a food and a best, they are born at Okwana Nabo, but one day about someone. One last request. Excuse me. The girl who fell before me, I'm good DND. Whatever it is, let us mamele. Whatever it is, it can wait for Rumsu's work on the team.